TunesJam.com.
So different yo, baby my buliche.
Buliche why?
Anya mututu, machuku kelumba siuka.
Asalugo.
Confidence yo, baby my malog. Nakata no didi yo, nakata no didi yo, baby yo, lele no, lele ne benjalu. Oya putabanu, iye weje kwe mbebe. Oya lechabanu, oya teko kwa mume. Asa meni tewe, iye weje kwe mbebe. Oya suru gede, oya teko kwa mume. Agame buru manya, bujere papa kiyo. Anige sepu anikoke siye muna kiyo.
I want to give you a ring. I want to take you to church, oh my love. Oh. I want to give you my all, oh my love. Oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If no be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh baby, more in the heart. Oh, different, yo, baby, my puliche. Anya mututu, machuku kelumba siuka. Confidence, oh, baby, my malogo. Nakata no didi, yo, nakata no didi, yo, baby, yo. Lele no, lele ne menjalu.
Oya putabano, iye weje kwe mbele. Oya lechabano, oya teko kwa mume. Asa meni tewe, iye weje kwe mbele. Oya suru gebe, oya teko kwa mume. Agame buru manya, bujere papa kiyo. Anige sepu anikoko siye muna kiyo.
I want to give you a ring. I want to take you to church, oh my love. Oh. I want to give you my all, oh my love. Oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh no be you, nobody better than
me. Suru gede, chove, mwateve, mwajibie. Suru gede, oya chove, mwateve, mwajibie. Oya suru gede, mwawewe.
I'm gonna get you.
Senior evangelist James Umeji, Ulekene, Jim is the best, yes, I am below. Venerable Kai, Kaba Kai, Nine Moyamaya Kenegi, Segers, Ulekene, a distinguished knight of the Christopher side, CJ, Ulekene.
I love the Obijekwu,
I'm not here.
Linda. I'm gonna go get some more. Chisom, please, we are looking for you. We are there, mother. So sleep, who's the rebel time?
I want you by myself. You know I'll make you mad. I want you by myself.
I'm gonna make you mine. Hey! Trendymix.com. I'm gonna go get some more. Akebe, Megini, Akani, Ekwa Ibele, Eba, Tata, I want to be out of where I am. Nasina, Ogunia, you have been a good year when I come and I find Jesus. Nasina, Chile, and I are here. Because here I tie, I am Tatando. That I receive here. Jesus Christ, born in my
life.
Oh, yeah.
Unu si ahịa anọgorika chijie n'unu ya, mana ọ bịara n'ije nwụọ na
aya agbali ana we na asira nne ekele unu nuzo puru iche na afa ezi nuno umu ogu na ikwu ni ibeso ayi we bia no na asira oya adiru unu chani ni mana afa Jesus we ni zio hera we na agwa unu nunu nwele oche na baaye etu obodo si emie ibia malo uzo oko by 2 o'clock tu na akụ akụ n'ike nke Chineke anyị anọ ya tu na-eche unu ka tu bụrụ tu ka ọ ghara ịwụ nwaanyị unu nyere ya ịbịa ba tre unu ma aga na-eme mgbagharị so anyị anọ na-eche unu nya anya bụ tu ka unu bịa maka unu ma ije ije ndị Ọnịcha ọtụtụ ndị otu anyị bụsị ndị Ọnịcha maka chi na ha na-agbadata ife onye ọbụla ya n'ọsọ na-agbanyeghị na-echi egbo sitatop so na onye ya achọ ịnanụ ka anyị sa eri ihe ndụ so a na m ekele unu ihe dịka ụlọ gara akpa anyị iru anyị si bido dụrụ ụlọ n'afọ Jizọs daalụ daalụ
anyị na-ekele gị biko gwa anyị afa gị
afa mbọ chukwu n'ike nze
anyị fụkwu mbịa na tebụl amara iwu nji wee bịa mgbasị
ihe anyị ji wee bịa bụ na onye ọda n'isi na-agba nkwụ nwaanyị taata bụ nwanne anyị nwoke bụrụ onye uru ama ada anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere ya
o mere ọfụma anyị fụkwu nsi wee bịa na nke tụrụ anyị chọrọ ka anyị mazie ekpelu na ekpe n'isi
ekpere anyị na-ekpe bụ na Chineke ga-emeri ya amara alụmdi na nwaanyị nke ọ gbanitere n'ụbọchị taata ga-agazi ọfụma
taata nwa nwanne nwoke kpọrọ nkwụ nwaanyị na ezinụlọ ka kerifi na-ekwu kegosi ga
ka m na-ekwukarịrị ndị nkwuru ekwu
yes
na Chineke anarịgo otito ihe niile gara ọfụma etu anyị si wee tụba anya eziokwu na mmiri so mana ị na-anyị fụrọ mmiri ngozi ka ọ bụ n'oge ncha ihe niile gara ọfụma anyị kelere Chineke ndị anyị bịakwute na nyere anyị nwaanyị n'afọ ojuju anyị kpọrọ ya na-ada n'obi ọcha so na anyị na-ekele Chineke na-ekelekwazi unu ụmụnne bịa arụ ọrụ maka ọ dị ofele ọ bụrụ ka a kpọrọ n'ọrụ ma ha alụ ha alụ mana a kpọrọ unu ụmụkwu isi nsị ama na-arụnya bụ ọrụ anụ m ekele unu na-asa tupu ya ngozi anyị chọọ ịnụ n'afọ
Jizọs
Oh, will count down. Then don't kill a puppy.
It's a very, very beautiful man. Very nice and very caring. I met her through a friend. And ever since then, we've been very, very close, friendly, very caring. She's also very, very hardworking. I thank God I found a good woman like my wife. I thank God so much. I would like to thank everybody that came from Lagos, from far places. I pray that God will grant them Johnny Messi's back. Thank you. Thank
you. You're welcome.
Thank you. Messi.
I need to make a camera for you. I need to make a camera. I can't even have a bend. I'm going to
Mma nwere ngabasi. mmadụ ka nwaanyị si anọ.
Ọbịa.
Karịsịa nwaanyị.
Ọbịa.
Ka m debe otu a.
Ọbịa.
Ọbịa mụrụ nwa nwaanyị bụ Chisom. Nwaanyị ka o si gaa.
Ee, ihe niile gara ọfụma. N'agbanyeghị otu mmiri si wee zuo, ị mara mmadụ abụrọ Chukwu. Nghọtago, mmadụ ga-emecha nke niile ọ ga-eme, mana Chukwu ga-eme nke o ji bụrụ Chukwu. So ihe mkpọrọ mmiri a kata ama bụ mmiri ngọzi. Because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, mmiri niile eji akara iji chie, mana Jesus mba. Ndị mmụọ ozi na nna anyị dị ọsọ si mba. Ịghọta, emere m ihe a nnukwu ekpere, mana ọ dị otu o si da. Mgbe si Chineke nya nara ekele, ma ọ dị njọ, ọ dị mma, a na-ekele Chukwu n'ihe niile. N'ịgụrụ ka mmadụ si were, ndị niile, onye ọbụla na-enwe aṅụrị, mgbagọ ọgbọgọ, mgbarata ọgbarata. I'm so happy.
Mandeline,
everybody, friends.
My event planner.
Friends karịrị akarị, ogenodo, ogenodo. Ekele dịrị Chineke, ndị mmadụ, onye ọbụla jiri nwụọ, onye si na ya erighị ọnwụ, ị maa na onye a bịa n'anya. Mana onye ọbụla, onye ọbụla na-ebe mmiri a bido, nwere onye na-eri fọrọ n'isi, onwe na-asị Chineke ekele dịrị ya. Ndị bịakwara n'anya si nni dịkwa, nni a da-agwụ agwụ, mmanya ya da-agwụ agwụ. Anyị bụ erisi erisi.
Jesu mee mmiri ọghọ mmanya.
Ana m ekwu okwu ọma n'isi Chisom. Onye na-asị n'ụbọchị nke taata, a gwara nkwu Chisom. Ọ rigoro ha n'ọbanye. Onye nke mbụ, banye nke ebuo, banye nke eto, ejima ejima. Maka nni a bụkwa na ejima. Ha ga-amụtasị ejima. So ọfụ a ka m na-agọ, fụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Onye na-agọkwa n'isi si ije. Mmụọ ọbụla, mmadụ ọbụla nke ga-eche echiche imegide ya, ka ndị mmụọ ozi bughachiri ya ya. Onye na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma. Ma na eke m n'orie n'afọ na nkwa ahịrị ahụ n'izu na-anọ na ọ ga-adịrị ha mma. Okwu ha kwuru okwu, okwu ha zọọ naanị ga-abụ ngọzi dịrị ha. Nwee na-asị obi n'igwe, dịka Chisom na-abanye, dị mana a ga-abanye ọrụ taa. Dịka ọ na-abanye ọrụ n'anyasị a, ọ banye ha na kpam, ọ kụrụ a na ọ banye ego. Anyị bịakwa ọzọ bịara ihe oriri, a na-erikwa ihe ka esi eri ihe. Chukwu emeka ihe niile.
Ife ada ka ebe ọ na-adị.
Mba, nwanyị ka ife ejikọ ebe a na-agwụ. Nnukwu nwaanyị dị ka m. Ana m eke n'ọra. Wee na-asị mmadụ niile bịara m ihe, ha si Chineke nna. Otu ha si wee bịa n'udo na ọnwụ, na-enwere nsogbu ọbụla. O nwere onye si na ọkụ ọgwụ ya. Na-agbanye na ha na-atụ egwu na gidi, na-akwasịkwa ọzọ. Mgbe si ha, n'ụlọ ụgbọ nkịtị na onye unu na abụọ na onye unu batara ubi ya, na-eze mmụọ na onye ọkọ. Ọ bụ na Jose were chasị agọ birekwa. Ịghọtago, ana m asịzi, ma ndị nnabagoro unu ka Chineke duru onye ọbụla n'udo na ọnwụ. Ma ndị ka na-ana mgbe ha ga-anakwa ka ndị mmụọ ozi durukwa ha n'udo na ọnwụ n'aha Jizọs.
Aka m bụ Mesi Apọsụ TV, onye na-eji ebe onye na-eme n'ọrụkwu. Anyị mara ahazi ọfụma ọdịnihu dịka anyị haziri nke a zụzọ ebe ndị igwe
Obijekwu
ọ ga-apụta na TV Oraukwu. Anyị si ka Chineke gozie ezinụlọ a, gozie ma ọrụ ya ya, ihe ọbụla na-akụ ha. After today, ha ga-enwe ya.
Ihe
ọla ha na-achọ na banye ha n'ọbụ dịka anyị dị ata n'ala. Anyị ga-agakwa ọzọ.
Yes, o.
Dọkwara ihe ihe.
Ụmụnwaanyị
ndị ọzọ. Dekwa onye nke na-eme
anya ebe anya. Anyị
ga-abịakwa nke.
Onye a bụ ebu.
Bịakwa saa.
Bịakwa. Amen. Thank you very much.